Rajman, Yeni Rinda Vegueru,
Blessed Mafukize,
Likoko, Super Beats.
Tinga tuka na tinga poka na tinga ndetsana. Asimudiwe ndiwe, wirudo ndiwe, rega ndikutaurire mudiwa. Inandipume, kutitirambane. Inandipume, kutitirambane. Napataidana na vakange vasipo, vode kuya vachitare manyepo. Napataidana na vakange vasipo, vode kufamba vachitare manyepo.
Family, it's a young Jerusalem.